Hello guys, ndabaramukije nizera ko aho muherereye hose mukomeye kandi mumeze neza. Muri kumwe na wa mwingeme wanyu Joel none imbere canke Jojo Love Nation kuri Imperio TV +257. Reka nimbanze save umuntu wese ataragira subscribe ku channel ya Imperio TV. Please guys, gira subscribe kugira ngo mubandanye muba ku mwanya mu biganiro byose bica kuri Imperio TV. Amakuru rero yacu y'uyu munsi tuke kuvuga ku muririmbyi w'umurundi asanzwe aba mu gihugu cha Italy wanasundi ni Bobona Music hamwe n'umuririmbyi akiri muto cyane mugabo abikora neza cyane wanasundi ni Kirikou Akili. Rero abantu no tugiye kuvuga ko muri aya makuru yacu ariko umutumire wacu w'uyu munsi ni Bobona Music. Ikirero mbaze ndamuramutse Bobona ndongera ndamuhikaze kuri Imperio TV ayuma ngiye kumubaza ibibazo byose mfise ibibazo bitatu gusa n'ica kane cya nyuma ngiye kubimubaza hanyuma araza kutwishurira byose icarimwe. Reka rero ndamuhikaze ndongera ndamubaza ikibazo ca mbere. Ikibazo ca mbere rero nshaka kumubaza mbega Bobona ubona gute umubano hagati y'abaririmbyi b'abarundi ariko baba diaspora bataba mu Burundi hamwe n'abaririmbyi bo mu gihugu cacu Burundi basanzwe baba mu gihugu cacu Burundi nyene we kubgawe ubona gute umubano w'aba diaspora no hagati y'aba diaspora n'abaririmbyi baba basanzwe baba mu gihugu cacu cacu Burundi kubgawe uwo mubano wanyu wifashe gute. Ikibazo cyane cha kabiri haraheze igihe kinini Bobona Music ataboneka mu gihugu cacu cy'u Burundi ariko tukabona abandi ba diaspora baraza mu gihugu cy'u Burundi bagakora amakolabo n'abaririmbyi bo ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi hanyuma bagasubira inyuma kureki tutabibona kuri Bobona. Reka twinjire neza na neza ku chatumye tukurondera Bobo ico ni kibazo cyane cha gatatu. Harama posti yawe twagiye tubona ku byerekeye guha umuririmbyi Kirikou umumiliyoni umwe w'amarundi kandi byamaze kumenyekana yuko uwo mumiliyoni wamaze kumushikira Kirikou Akili. Mbega murashobora kuduha umuco ku byerekeye uwo mumiliyoni canke kudusigurira ibyari byo mbega Kirikou
ego nibaza yuko kuvyerekeye abaza mu Burundi gukorana n'abandi baririmbyi bavuye hanze bari muri diaspora ama bagasubira inyuma nibaza yuko ndi mu bantu ba mbere novuga ngo sinshatse kwishira hejuru umugabo nibaza yuko icyo gikorwa nagerageje kugikora ugiye gusubira inyuma cyane ukaraba gusa kubera inyifato y'abaririmbyi bamwe bamwe usanga dufise imici itandukanye ama collaboration menshi ntiyigeze asohoka kubera imvo zo kudatahurana mu bisanzwe jewe nsanzwe mezi ukuntu ndakunda abantu iyo turiko turakora igikorwa dushiremo ubuseriye yego kubera iyo umuntu arinze afata akanya akaja muri studio akicara abashaka yuko igikorwa kiza kimeze neza kenshi rero biva kutumvikana. Hari abaririmbyi benshi tumaze gukorana mugabo bo ibikorwa ntibigeze binja hanze kubera imvo nzabusanga babakikuje canye ikindi sinovuga yuko ari ibintu mbo birimo amatati cyane gusa mugabo ni ibintu nje ndafatira umwanya ibintu nkitonda narabahaye umwanya tumaze gukorana nabo tutashimye gushyira ibikorwa byabo byacu ahabona niweza yuko ntibita umwanya hanyuma ugiye kuraba n'ibihe turiko turacamo urabona nkanje imeruka mu Burundi 2018 nagize amakolaborasiyo menshi atashoboye kuja hanze mfishe kandi indirimbo za vrai niweza yuko uno mwaka vuba vuba ndaza turashobora kwicara nabo nyine tukaraba ikintu twokora sinovuga yuko kolaborasiyo zidahari naho imeruka mu Burundi kera ama collaboration ya jewe n'abaririnzi b'abarundi arahari kandi meza kandi menshi cyane kuvyerekeye bo icyo nise agakimanyi agaseke twahaye kiriku urakoze kuri ico kibazo ni kibazo benshi bambajije bari bazigituma no banabikoze bo nuko indirimbo ya kiriku bo ni islamu bisanzu si indirimbo ngo nyo ndayifata nk'indirimbo kubera asanzwe akora n'ibindi atari islamu gusa bo ni indirimbo irimo amajambo y'inkora mutima kandi ni indirimbo irimo amajambo twovuga yuko atari umuntu yifondeye akuya handi hantu ni ibintu byabaye ni ibintu biriho yaririnje umuntu tuzi umuntu yabayeho kandi yakoze ibintu bo tutokwirengagiza abantu nibyo nari kwenda kubwira tubona ibintu ukuntu gutandukanye mugabo umuntu wese bunya aba afise icyo yakoze ni ukuvuga kiriko amajambo yashize mugaragaro muri ya Islam yiwe yanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu wacu Petero Nkurunziza tumuhisi twabuze tutanansi niyoza yuko n'amajambo akomeye cyane urumva rero jewe yarankoze ku mutima hanyuma ndavuga ati umwana w'igihugu Kiriku umwana w'igihugu kubona yashoboye gufata ako kanya kiyumvira agashira ku mugaragaro ikintu cyamukoze ku mutima cyakozwe na nyine icyubahiro umukuru wacu umukuru w'igihugu cyacu umuhisi wacu twabuze tutanse Petero Nkurunziza byamuze ku mutima urumva ndavuga ati abantu nkabo abana nkabo nabo guha kamwe mikuraje umuntu akabereka yuko bari mu nzira nziza n'abandi bakabonera sikuvuga ko ari we wenyine amaze kuririmba bo ibintu by'igihugu gusa novuga yuko mbo vyahuriranye no muri mode yuko kubera insanzwe ufise n'umugambi jewe kuza ndahakuraje nankuraja abandi kubera natwe turafise abadufashije mbo abana b'igihugu bitaho iby'igihugu turavuga ati ni ukubafasha n'ejo Kiriku arashobora gufashwa kandi mu gihe iyo vyifatamo neza canke ubundi azoza urumva ikintu catumye haniniya tumuha ajya amahera nico hama akaba ari n'umurundi tubani no yitwa Efrem ni mugenzi tukunda gusangira niko novuga kujya turi kumwe turasangira agacupa tukayaga turavuga ni iby'imiziki mbo twasanze duhuriza kuri icyo cyiyumviro ndamubwira ati uyu mwana wumvise akantu yasohoye ukumva gute usanga tubihuriza kwama turavuga ati reka turabe ikintu twamushikiriza nko kumushimira kugira bimuhe inguvu izo gushobora kwiyumvira kuzokora ikindi kintu kirusha kijya akubwira mbo ntacike intege mu ijambo rimwe abantu bashobora kubifata uko bashaka cyangwa bakabifata ukundi mugabo ni ikintu twakoze kivuye ku mutima kandi tukazobandanya bivuye ku mutima tutaravye ibindi byose abantu bashobora kubera abantu biyumvira ibintu byinshi bo nico nobivuga ko nibaza ariko nyisiguye neza nyisiguye neza naho ndashobora gusigura birengeje aho mugabo nibaza yuko nisiguye bikwiye bona abakunzi b'umuziki wa Bobona nibaza yuko Bobona niwo kwitega gusa umuziki bo kwitega n'andi ma surprise ashobora kuza bo sinahevye kuririmba nk'uko benshi bavyibaza kandi bo simbuze uburyo bwo kuja muri studio cyangwa gusohora ama video agizwe umugabo bongeze ku album anga inarakoze album ya mbere yitwa ikiranga minsi album yashoboye gushika bo novuga no mu makungu benshi barabizi ni album yashoboye kumushikana hantu kure yaba muri Itali yaba mu Bufaransa mugabo vyaciye kure kugira mu gihugu cacu banayihembo ico no kwita poa nashiramo inguvu nyinshi cane n'abamfasha ico gihe mugabo mbo simvuga yuko ari akantu nagumanye ku mutima canke ivyambabaje mugabo vyanyuguruye amaso kunyereka iyonja hama nongera ndasohora indi album yitwa abagenzi album ikoze neza cyane nkuko ari kurambira yuko nakorana n'abaririmbyi bo iyo cyanke njyari nzokorana nabo ni album irimo abaririmbyi baringa mu Burundi nyene ndirimbo zimeze neza zikoze neza cyane gose bamwe bamaze kumva ugiye kurari ho nkayambi yasohotse ijya ni album iri muri album abagenzi hanyuma mbona nuvuga yuko umunyuma nashoboye gukora izindi ndirimbo ninga muri Itali nyishu iri hajya a munyuma ndinga mu karuhuko naraje ngaho mu Burundi muri 2018 mu karuhuko ndashobora gukorana n'abandi baririmbyi bari ngaho tuvuga tuvuze nka Vishu Peace and Love tunamaze gukorana mu gwe ndirimbo nyigeze ija abona mu gwe nibaza yuko umunsi n'umunsi zoja abona ibikogwa birahari ni kuvuga nageze kuri album ya gatatu aho abantu bari kubansanga bakeneye indirimbo ngo batamba bakagira iki sinzi ngo bigezweho njewe umuririmbyi ushobora kwandika indirimbo iyo ari yo yose kubera ntacumbuzi kugira nkore ibyo nkeneye mu muziki nashoboye gukora album nakoreye kwa Amiri Pro irimo indirimbo zitambika mugabo ndasohora indirimbo ya mbere hanyuma nkabona yuko tuju turacyafite probleme mu gihugu cyacu ibintu by'iwacu ntituvyitaho ntitubiha agaciro bikwiye niho navuga ati ko ibintu rero bimeze uko ifo yuko mbanza nkicara nkafata uwundi mukenyuro kubera icyo nubabwira twebwe mo sinkunze cyane sindi umutama mugabo sindi umwana nuvuga ndi mu myaka iri hagati yo kuba umwana umuntu akuze n'umutama urumva ndi hagati ndi umuntu akuze sinifise umwanya cyane wo guta ndiko ndiruka inyuma y'abantu badafise vision ni ukuvuga ikintu cyose ngiye nkora mfise vision ni ukuvuga mu gihe ntanguye projet n'abantu nkabashyira hamwe tidukorane iki n'iki n'iki mu bikorwa by'iwanje nkabona yuko abantu ariko barashina ikintu cya mbere nkora ngo sindababwira nabi canke ikimugabo ndava muri projet nkabasezera ama nkabandanya ibindi kubera mu bisanzwe nta mwanya mfise cyane wo guta ubu turi muri monde tugezemo niyo monde yo kuraba umuntu aja iyava niyaja kubera murabizi ugiye kuraba abaririmbyi benshi mu Burundi ukuntu bagiye baheza nawe urashobora gusanga umuririmbyi ageze mu myaka 40-45 ata kintu na kimwe arimarira ugasanga ariko atera induru n'abana bacaruka canke iki ntabaye impanuro umugabo ugasanga umenga ariko arakonkiransa abana ashaka kubakonkiransa kuguma gumenjwe si ibyo tuba dukwiriye n'umunsi nyimba inyuma y'iwanje hari bande barahavuye nyimba nje narahaciye naje ntegereza kuhava kubwira haze abandi nuko twari birateye isoni mu bisanzwe kubona nk'umuririmbyi agifise imyaka 40-45 agishaka kugwanyira ikibanza n'umwana afise imyaka sinzi 20-25 ivyo birateye isoni sinifuza yuko jewe rero noheze uko kenshi je nuko ikintu nkora abantu bayifata nabi nsa n'utanga impanuro kubaririmbyi uko ndavyibaza sindabasi obligation mugabo uko ndavyibaza mugabo kenshi ndamaze kubibona bifata nabi nkaca ndengana ni ukuvuga rero ibikorwa vya Bobona ntimugire ibibazo canke ikibazo ibikorwa birahari gusa si ibikorwa nshobora gufata ko umwanya ngo ndabite ku mwanya cyane gusa ntabona abantu turiko turakora projet ikintu kiboneka gishobora kudushikana ahantu kubera tuba turiko dutumanya murakoze cyane bo hanyuma mu kurangiza mbo numenyesha yuko icyo twiyemeje yaba jewe yaba n'umugenzi wanjye Efrem nibaza yuko icyo twemereye kiri ko twagishikanye mu isanzwe sinari nashatse kubivuga ko cyane gutsi kubera kenshi abantu mu Burundi ubu barakunze ibintu byo gukora ibintu bakabikora muri buzi kugira biyerekane bo kiri ku ivyabaye ni ibintu twakoze bivuye ku mutima si ibintu twakoze ngo si nakoze ngiye kugira niyerekane ngo bubona ngo abantu bamenye nico gituma nagerageje no guhora cyane rwose kubera abantu ubuje sinzi indwara bafise ushobora ari ibintu umuntu udashobora gukora kugira wiyerekane kugira ukora ikinyibaza yuko icyo kintu imana yo kimbaza sinabikoze kugira menyekane cyangiriki wapi vreme eh hanyuma gakemanyikiwe kamushikiriye kandi kiri kuno mwana yitonda umwana yuba azi kuganira arafishe communication n'abantu icyo kintu nakimukundiye ko hanyuma tukazobandanya n'igikorwa tuyemeje mu minsi iri imbere azokurikirana n'abandi tuzobandanya dufasha how to get ego nuko mubandanye ibikorwa byiza rero turabashimiye kubona mwashoboye kutwiyumvira twizere yuko mu minsi iri imbere tuzohurira I Bujumbura tugasangira
Urero yari Bobona Music reka tumushimire nshimire namwe mwese mwakumura nkurikirana Imperial TV turabakunda cyane ciao ciao